Yes, ndabona mukije bakunzi ba Buja Best Online TV. Nongera ndabakaze mu kiganiro cyacu kino munsi. Ikiganiro tugiye kwiga ku bintu bijanye n'ubworozi, ubworozi bw'ibitungwa dusanzwe dutunga kenshi mu mira yacu, tukunze kwita inka. Yes, ino munsi nkaba ndagendeye ahantu tukaba twahuye n'umwe mu batama. Shora kuvuga ati abatama batahura cyane gose ku bintu bijanye n'ubworozi bw'inka kugira ngo ashobore kutubwira bimwe mu bintu bijanye n'ubworozi bw'inka. Yes, ndagusabe ube uri kumwe natwe utwumviriza. Yes, ni Buja Best Online TV, kaza mu kiganiro kino munsi. Yes, nkuko nashobora kukubwira ati ni kiganiro cyacu tugiye kwiga mu bintu bijanye n'ubworozi bw'inka. Rero nkaba nashoboye kumwegera mutama kugira ngo dushobore kuvugana muri bimwe bijanye n'ubworozi bw'inka. Mutama n'amahoro.
N'amahoro.
Ego mutama, twakugiye ngaha nka Buja Best Online TV kugira ngo dushobore kwiga ku bintu bijanye n'ubworozi bw'inka. Rero nizere yuko ugiye kutubwira byinshi bijanye n'ubworozi bw'inka.
Ego cyane ndabibabwira.
Yes, mutama aravuze ati ego cyane aza kutubwira byinshi bijanye n'ubworozi bw'inka. Hama mutama, nkaba nari ngomba ashobore kuba ndakubaza utubazo dukeye cyane ku bijanye n'ubworozi bw'inka. Benshi barakunda korora inka, mugabo babura ingene babigenza kubera ko usanga kenshi batazi inka bokorora, inka zimeze gute, inka zimeze ukuntu. Rero ga mutama, nari ngomba ashobore kutubwira mu nka za mbere zoroshye yorora. Zobarizaye.
Mu nka za mbere zoroshye yorora ni frizone. Izo zinakamwa n'amata menshi.
Yes, mutama aratubwiye ati inka za mbere zoroshye yorora ni frizone kandi nizo zosi. None ga mutama, nari ngomba ushobore kumbwira ati hadufise ubwoko bw'inka bungahe buri mu gihugu cyacu cy'u Burundi?
Mu gihugu cy'u Burundi turashobora gupfa dufise ubwoko butatu bw'inka. Hariho ubwoko bw'ifirizoni,
yego,
hariho indundi, hariho nizo bita inyinkore.
Yes, mutama aratubwiye ubwoko bw'inka, aratubwiye ati harizo twita frizone, harizo twita indundi, hariho nizo twita inyinkore. Yes, mutama aratubwiye ubwoko bw'inka. None ga mutama, izo nka zose uko wazitubwiye zaje ziganahe canke zifise itandukaniro nyabaki? Izo frizone, inyinkore hamwe n'indundi.
Frizone zaje ziva mu gihugu cha Uganda. Hanyuma izi nyenkore nazo ni nyarwanda, izi nazo z'indundi nyene zamuka mu Burundi.
Yes, aratubwiye ati iyo zaje zizanana ubu bwoko bwose bw'inka tubwiye mutama, aratubwiye niyo bwaje buzanana. None ga mutama, izo nka zose tubwiye ziryoshe kumwe, inyama zazo ziryoshe kumwe?
Oya, ntiziryoshe kumwe, inka ziryoshe cyane ni zindundi. Zikwirikira ni izi zinyankore.
Yes, zinyankore. None ga mutama, ngaha mbona inka nizere kubwo bwose bwose watu ubwo bwoko bwose watubwiye burimo ngaha.
Yego, burimo.
Nari ngomba ushobore kunyereka inyankore ni yahe, ifrizone ni yahe kugira ngo dushobore gutahura hamwizi tubona nga.
Inyankore ngiyi.
Yes, mukunzi wa Buja Best Online TV aratubwiye ati inyankore ni iyi ifise amahembe manini. Yes, washobora kutubwira iyindi?
Ifrizone ngiyi.
Yes, aratubwiye ati frizone hengiyi ngaha, frizone hengiyi ifise ibara rigomba nko kwera. Yes, ni muri Buja Best Online TV tukuzanira ibintu by'akamaro iminsi yose. Yes, none ga mutama, iyi niyo tubwiye twa frizone. Hanyuma indundi?
Indundi ijya iteye igenda uko iyi y'amabara
ijya hariya. Yes, mutama aratubwiye ati indundi niri hariya imeze nk'itera ijya hariya imbere. None ga mutama, washobora kutubwira ati hari ibintu nkunze kwita inka muzita amazina? Birya bintu biva kuki, ni kubera iki muzita amazina?
Birya bintu iyi nka uzifise urashobora kuzita amazina kubera nk'iyo uri kurakama ushobora kuyihamagara ufise inyana yayo igaca iza igana izina ryayo.
Yes, mutama aratubwiye ati gituma inka bakunda kuzita amazina ni kubera ko nko mu gihe uyihamagaye uyihamagara muri ya zina ikaza inyaruka. Yes, mutama, none muri bwa bwoko bwose watubwiye bw'inka, nagomba ushobore kutubwira inka dushobora kuvuga tukariyo nka ya mbere ikamwa amata menshi.
Inka ya mbere ikamwa amata menshi ni frizone.
Yes, frizone ngo niyo nka ikamwa amata menshi. Mutama, hari ijambo nkunze kwita bavuga amasoro?
Amasoro.
Yes, amasoro burya cyo bari giki byo bari biki.
Amasoro namata bakama hanyuma bagaterera agacika amavuta.
Yes, none ayo mata namata yakira nkariyo yose cyangwa bibana n'inka yariyo.
Oya, namata y'inka yariyo yose.
Yes, mutumara tubwiye ati amasoro ntibivana ngo ni nk'iyi n'inyi ariko ni amata y'inka zose. Yes, mutama none nango mara kubaze. Izo nka zizimbye cyo kimwe.
Ubu ibeyi bivana n'ingene inka ibingene ingana zizimbye kumwe.
Yes, mutama tubwiye ati zizimbye cyo kimwe. None ga mutama narigoma mbaze free zone indundi hamwe n'izazo tukine nkore mbega birangana canke hari usanga zibyibushe ari dusanga zimetse kundi kuntu ucara kuzitutangukaniriza kuberako mu giye twazerekanye hari utashobye kuzibona kubera kurabizi mu giye abantu bekora araba ntibabona cyo kimwe rero nengo mushobye kutubwira ati inyenkore usanga imetse ku free zone usanga imetse ku hama n'indundi usanga imetse ku
Inyenkore zikunda kuba zifise amahembe maremare kandi birakura gose bikaba birebire gose uri nk'umuntu mugufi yatuvuge utoshura nk'uko yikubita nko mu mugongo ifirizoni nazo zirakunda kuba ari ngufi mugabo zikavyibuha gose indundi nazo zirakunda nazo nyine kuba ndende
Yes mutama arashobora kudutandukaniriza hagati ya frizone inyenkore hamwe n'indundi yatubwiye byose ukuntu bimeze nizere ko wamwumvirije Yes mutama none nangu manda kubaze Hari amajambo nkunze kumva kesho bakunda gukoresha ngo inyondwi. Inyondwi burya iva kuki?
Inyondwi zikunda kuva ku bucafu bw'inka ingene baba bazifashe badakunda nko kuzipompa. Inka nk'iyo wayipompye nta nyondwi zikunda kuyijako.
Yes, none ho bari imiti umuntu akoresha mu gupompa inka?
Barakunda gupompa tuvuge bakazijana nko mu ruzi. Hari umuti babashizeyo inyondwi zirashobora guhunguruka zikavako.
Yes, none ni kubera iki muzipoma muba mugomba kuzikingira ingwara canke muba mugomba bigende gute?
Kuzikingira isazi zikunda kuzirya n'izo nyondwi.
Yes, mutama hari jambo nkunze kumva mu gihe bafashe inka igende iraseka abantu. Hari gihe inka zigenda ziraseka abantu none nengo mbaze mbega biva kuki? Nuko abari ingwara canke iyo nka bigenda gute canke nengo mu ritandukaniritse neza hajya kunza kuvuga ati ngo inka yasaze
oya ntiba yasaze inka irashobora kuyadukiza byo nyene iyo nyene mu mutwe ugasanga irasinda ikica nk'abantu gucyoye
Yes bisigura ko atari ingwara ariko ni inka yonyine iba yabiteguye ivuga ati haje ngo maseka abantu
oya singwara
Yes, mutamara tubwiye ati singwara mugihe tukunze kuvuga ati ngo inka yasaze suva ngo iba yasaze ahubwo ni ibintu biyizamo ikavuga ati no musingo mbaseka abantu Yes none ga mutama inka zigeze amahembe manini hari inka nkunze kubona dufite amahembe manini nk'ibyo watubwiye mbega ibyo watubwiye dufite amahembe manini bayitwa gute
Inyankore
Yes kenshi bakunze kuvuga ati ngo zijye inka zirasekana cyane nibyo
oya sibyo inka zikunda gusekana cyane n'izindi
Yes, mutubara tubwiye ati inka zikunda gusekana cyane n'izindundi. None kubera iki indundi zikunda gusekana cyane?
Sinzi gituma rero sindagitahura rero.
Yes, mutubara tubwiye ati narabitahura igituma indundi zikunda gusekana. Yes, none ga mutama hari amajambo nkunze kumva kenshi bakoresha. Mugabo je kubwanje nayo nzi kandi nizera rero na benshi batayazi. None nko mugiye inka mugiye kuziragira mukunze kubyita gute kenshi?
Kenshi tuzikuye mu iraro tujya kuziragira. Babyita kuja kuragira
Yes babyita kuja kuragira mu gihe inka bazikuye mu iraro bakunze kubyita gute
kuza kuragira
mu gihe naho muvuye muzisubije mu ndaro mukunze kubyita
gucura
babyita gucura none ga mutama nayo mbaze hari ibintu tukunze kwita kuberako abantu tukunze kuvuga amajambo je nayigeze gutembera ahantu hari hano mvuga cambona inka ikoze umwanda mukuru harukuru nakivuze rero bakwa kunkubita none tukunza kitabara abaragizi mufise ama indimi y'abaragizi none nko mugihe inka ikoze bijya bintu mwe muvyita gute
gutamase
Yes mukunzi wa Buja Best Online TV nejo bundi ubonye inka ikoze tukunza kwita umwanda mukuru we ntuzovuge ngo ijya nka ikoze umwanda mukuru ubwo uzovuga ati ijya nka itaye amase Yes mutama urakoze cyane none mutama nayo ngoma mbaze hari umwanya mukunze kuvuga ati izi nka tuzitwaye kunywa amazi none mwe mubimenya gute kwageze umwanya ugenda kuzinwesha amazi
eh turashobora kubibona nkiyo zirishije zigahaga nko masaha 8 urashobora kuziha amazi babyita gushora
yes babyita gushora mu gihe inka zigiye kunwa amazi babyita gushora none ga mutama nari ngombambaze none izinka zirafise amazi zinwa canke kira amazi yo zizozo ziri kubitira nka kujya kw'abantu twe tuvuga ati twe tunwa amazi meza none inka nazo neza zifise amazi zinwa
zozo dirira amazi zinyoye
zozo ntaje kutibaza byinshi none ga mutama nari ngombambaze muri bwa bwoko bw'inka tubwiye izinka zose watubwiye tubana ngaha mbega zose ziga ivyatsi bimwe canke ifrizoni givyatsi byayo hama indundi kagira byayo hama n'inkore kagira ivyatsi byayo
eh mu bisanzwe intuzo ya ifrizoni barakunze kuba bazitungiye mu nzu zirakunda kujya urutoro rw'ubwatsi ubwatsi bw'ubuterano
ubwatsi bw'ubuterano hama indundi nazo
indundi wahuriye naho aba ku musozi mu kiyaya hariho hose zirarisha
Yes bisigura yuko free zone ziracagura ibyo zirisha.
Eh.
Yes mutama aratubwiye ati free zone ziracagura ibyo zirisha. Rero nawe umukunzi wa Buja Best Online TV ugomba gutanguza umwuga wawe wo korora inka ushobore kumenya free zone nizipfa kujya byarije byose. None ga mutama kumenga inka murakunze kuzicapa ko cyane muzi korera ko ibintu turavye nka karerero nk'iyi inka nga Iyi nka nganda abona ari kintu mwayicafye ko none bijya bintu biva kuki
Ibyo bintu ingene bivana n'ingene umuntu afise inka nyinshi
Inka nyinshi
hakaba hari amararo menshi yahegereye kugira ngo ntibazokwibane
Yes bisigura yuko abari nk'ikimenyetso
Ikimenyetso cyizizi kanaka
Yes mutamara tubwiye ati gituma zino nka bazicapa ko ntisi kuvuga ati ngo Baba gomba kuzibonera kenshi ndunze kumva no bwati ngo zijya nkabasha zaragoye ngo rakunda guzicapako ariko abayagombye kugira ngo ashobore gutandukanya ntibije mwiraro zitandukanye yes emutama na ingoma mbaze none kubera iki zose mutazicapako ibintu bimwe usanga ifise igicapo cyayo yindi gasanga ifise igicapo cyayo kuko naravye iga ifise igicapo menga ari kumuheto mugabo hari yindi nabonye ngaha iri ki kindi gicapo none ni kubera iki
wari we wese mwizizi giwe ashobora kwicapira ukwiwe agombye kugira ngo zimenyekane
Yes bisigura yuko ntimushobora gucangira ntimushobora gusangira ibicapo
Oh yeah
Yes mutamara tubwiye ati nibashobora gusangira ibicapo kubera babagomba ko ibi bintu babitandukanye none ga mutama abaragize muri abantu mufise indi minyinshi Nari ngombambaze ibintu byo gucapa ku nka mwe mukunze kubyita gute
Ubu nkubu tuzita yuko ari nembo
Inembo Yes Murakoze cyane mutama kunyishi zawe mutamara tubwiye ati ibintu byo gucapa ku nka babyita inembo ariko twebwe kenshi nko ku bantu tutazi indimi z'abaragize tugiye kubyita ngo ni gucapa Yes mutama urakoze cyane none ga mutama izinka harimo akarusho nyabaki ko gutunga ko korora inka n'intambamye zirimo nkeneye shobora kutubwira akarusho n'intambamye biri mu korora inka kugira ngo nujya umuntu akeneye korora inka ashobore kumenya ati harimo akarusho kameze uku mugabo nubwo harimo akarusho harimo n'intambamye izi n'izi n'izi
akarusho karimo mu nka intambamye tuvuge nk'iyo woroye igitungwa kirakunda gutabara mu miryango nta kintu gikunda gufata umuryango waratunze igitungwa nicyo ikunda gutabara
Yes mutamara tubwiye ati ibitungwa mu gihe byoroye birakunda gutabara mu muryango none ga mutama bikunze gutabara mu bwoko nyabaki canke mu nziri zahe ko bari mu buryo bw'amafaranga mu buryo bw'iki bikunze gutabara
nko mu buryo bw'amafaranga urashobora kuba ufise nk'umwana yiga ku ishuri amaze gushika nko mashuri yisumbuye ugurishije nk'inyana canke yikuze urashobora kumutangira amafaranga ku ishuri ugasigarana nayo sumishiriza abandi
Yes none ga mutama intambamye ziri mu ibintu intambamye ziri mu korora inka ni nkizahe wewe uba umaze kubona mu myaka yose umaze worora inka uziragira
intambamye bivana n'ingene uba ufise ahantu hagutse ho kuziragira udafise ahantu ho kuziragira hagutse intambamye zirahaba wonesheje canke naho tokonesha zigakena ubwacu kubera habari hatoya
Yes, mutamara tubwiye ati hari ntambamye nyinshi mu gihe ufise ahantu hato ushobora kuziragirira hari gihe onesha zikono n'imirimo y'abandi bikasabwa yuko uziriha. Yes, mutamara kandi ntona kanya ko kubashimira ku kanya kanyumwa duwayi kugira ngo dushobore kuganira muri bimwe bijanye n'ubworozi bw'inka.
Murakoze.
Yes, mutamara vuze ati murakoze cyane. Nanje nge ntore umwanya kubashimira nka Freddy. Freddy ndabashimiye cyane bakunzi ba Buja Best Online TV. Ah hantu muhonyine mukunda gusanga ibiganiro nk'ibi bibigisha bibereka ibintu dusanzwe dukora mu buzima bwacu bwa minsi yose. Yes, ndakwibutsa nibagiye kugira ico twunze kwita subscribe, comment, like and share kugira ngo ushobore gusangiza abandi ibintu bijanye n'ubworozi, ibintu bijanye n'izindi nkuru nyinshi mukunze kuronka biciye ku Buja Best Online TV. Yes, ndabashimiye cyane, murakoze cyane. Thank you for listeners, thank you for watching us. Yes, enjoy your life with BBO. Asante sana.